Whakaeke ana ngā uri o Ngāti Ruawāhia.
Pili Hawai'i ko nei ho.
Ki wāinga nui ngā rangatira nei o ngā puhi.
I runga i te aloha a te hunga nei, kia hono hono anō tau a whanaunga tanga, kia kaue tuku nātu kia wete wete.
Ia uneira e Ngāti Ruawāhia.
Whakakanohi ana te tira nei ētahi o ngā rōpū ahurea mātauranga o Hawaii, kura mai whare wānanga mai anoki.
I aha moana nui a kea Pacific Consortium, that's Kamehameha Schools, the Polynesian Voyaging Society, which is the organization that has the hokulea, the Bishop Museum, and the University of Hawaii system. The four of us are working together to promote cultural and educational exchange.
Waimari ahau i rotu i ngā tau, he kai ako ahau i te... Te whare kura o ngā tai ātea I hamutana. I reira ki te atua I tētahi te whanaungatanga, me ngā hua ka puta I te whanaungatanga, wanganui ngā kura o kā meha meha.
Ko te hono I te tau kāia ki tērā pito o te moana nui a kiwa ki konei hoki ki roto I te whare tapu o ngā puhi.
Nō rere whakapai ana hau, ae, kei konei te pito mata, kia whai fiako, te hunga rangatahi o tēnei takiwā, o te kai kohe kohe, o te pū o te feke, o taku kura, te kura tuarua o te Tai Tokerau, o tira ngā kura katoa o tēnei taone.
In the next 5 years, we would expect to see exchanges being normal. For example, if you walk into maybe any classroom within the Ngāpuhi area, that it would be very normal to hear Hawaiian voices being heard online, exchanges between our youth, to hear that maybe an athletic team is going to go up or a cultural team.
A mā te aha I te kawenga tikanga no Hawaii ki mai. Mā roto mai te whanaungatanga hei whakakaha I te noho I wāinga nuinga iwi nei o ngā puhi o Ngāti Ruawāhia. Harata Brown, te karere.